kufamba tiri tose maitiro edu hose ne machandiro edu hose ramu nona usawira unokunda ukama ramu nona usawira unokunda ukama Vanondi ona vanoshama Sawira wakaisi pipo Kuringa ringa ndatushaye Sawira akaende pipo Ramu nona usawira Unokunda ukama Abaika Ramu nona usawira Unokunda ukama Abaika
Jeri, Jeri, oh, Jeri.